Mafuso ogometa amene azimai amafusa mobwereza bwereza okuza magazi amene iwo amatulutsa asiye kupemphera chifukwa chakutuluka kwa magaziku kapena asambe nkukapemphera magazi amenewa ena mwa iwo ndi aja mate ahaibwi awa ndi magazi achibadwidwe amene amatuluka mchiberekero munthawiso yowokhazikika adawalenga Allah ndi chisisi chodyetsa mwana panthawi imene mzimayi aona magazi amene wakuti akuyenderera kuchokera mchiberekero chake ayenereka kudziwa kuti ndi haidhi magazi amene amatuluka mopanda kwakakamiza kuchiyambi chake kapenaso kwakakamiza mathero ake izi panthawi imene zaka zoyikika akwanitsa magaziwa alibe mulingo wakuchepekera kwake kapena mulingoso wakuchulukira kwake koma kuti zimene mzimayi aona munthawi yopitirira kawiri kawiri mukatulukidwe ka magazi amene wawa ndiye kuti ndi HIV chizolowezi cha magazi amene wawa ndikutuluka kwa masiku okwanana 6 kapena 7 ndipo amadziwika kuyeretsedwa kwake kwa magazi amene wawa HIV pakutuluka madontho kapena kuti madzi oyera awa ndi madzi amene amakhala woyera amene amatuluka panthawi imene munthu wasiya kutulutsa magazi a HIV koma kwa uyo amene sichili chizolowezi chake kutulutsa madzi amene wawa kuziyeretsa kwake kuti iye wayera ayenereka kusindikira mukuuma kuumitsitsa kwa kusatulukaso kwa magazi amenewa magazi amenewawa ndi amene amanchititsa mzimayi kusiya kupemphera munyengo imene iyi ngakhalenso kusala koma kuti iye amadzabweza masiku amene sadasale komano samabweza swala paliso magazi ena amene amachita kuti istihadha awa ndi magazi amene amayenderera amene alibeso nthawi yake yeniyeni koma amatuluka chifukwa chakudwala kapena kuwonongeka kuochepa kwa chiberekero ndipo amadziwika magazi aja ahaidhi kwasiyanitsa ndi magazi a istihadha ponena kuti ndithu ndithu magazi oyambirira aja amakhala akuda ndipo amakhalaso magazi amene aja wotulutsa fungo ndipo samakhala owundana panthawi imene atuluka pamene magazi achiwiriwa amakhala ofiirira komanso amakhala opanda fungo ndipo amagwirana panthawi imene atuluka tikuyenereka kudziwa kunena kuti phata lakutuluka kwa magazi amene wawa magazi amene amatuluka mchiberekere ndithu ndithu kuti magazi amene wa ndi a HIV ndipo sangakhale magazi a HIV kufikirana pamene papezeka umboni woti iwowo ndithu ndithu ndi magazi a istihadha potengera kunena kuti ndithu ndithu magazi amenewa ndi achibadwidwe magazi ali istihadha ngati kuti iwowa ndi matenda ndipo magazi woyambirira aja samakhala kuti ndi matenda muntu amene akututsa magazi achiwiriwa ali istihaba ama pempera ama sala kuja koma kuti iye ama yenereka kumapanga udhu munthai ya sala ina iliyonse nthawi yakeyo ikalowa ndipo iye ali ndi kuthekera kosakaniza swala ya dhuhur ndi asr munthawi ya swala imodzi muswala ziwiri zimenezi izinso zili chimodzi modzi pakusakaniza magharibi komaso isha kwave kutsira amene atulutsa magazi amenewa koma ndithu ndithu amasiya kusala kuja komaso amasiya kupemphera masiku amene ali wokhazikika iye amene amakhala kuti akupanga haidwe ndipo kwa munthu amene akutulutsa magazi amene wawo ali istihaba pamodzi ndi magazi a haid ali ndi nyengo zokwanana zitatu nyengo yoyambirira ndi nyengo ya chizolowezi imene iye amatulutsa magaziwa pambuyo pa magazi a istihaba asadayambe kuatulutsa iye amayenereka kukhala nyengo ya chizolowezi chake ndipo ikadutsa akuyenereka kukasamba nkukapemphera ndipo nyengo ina ndi imene samakhala ndi chizolowezi koma kuti ndithu ndithu iye amasiyanitsa magazi a haid ndi magazi wosakhala a haid mukaonekedwe kake ndipo iye akuyenereka kungokhala wosapemphera kapena kusala kudya panthawi imene waona zizindikiro za magazi a haid ndipo zikatha akuyenereka kusamba nkukapemphera ndipo nyengo ina ndi imene sipamakhala kwa iye chizolowezi ndipo sangakwaniseso kusiyanitsa iye amayenereka angokhala nthawi zambiri ngati kuti ali ndi haid mukanyengo kokwanirana masiku 66 kapena 7 ngati chimene chimakhalikira chizolowezi cha anthu ambiri mwezi wina uliwonse magazi ena amene ndi annifas awa ndi magazi amene amatuluka mchiberekero chifukwa chakubereka alibe tu mulingo wakuchepekera kwake ngakhalenso kuchulukira kwake komano kwa chizolowezi amatuluka masiku wokwanirana 40 adalankhula ummu salama kunena kuti adali annufasau mzimayi ameneyu munthawi ya mtumiki mtendere ndi mbataliso a mulungu zipite kwa iye amakhala masiku okwanana 40 ndipo nzoyenereka kwa mzimayi kuchitira chidwi pakuzindikira malamulo amene wawa ndikukhala womasakasaka mapemphero ake ndi maibada ake kuti akhale wopambana ndi chisangalalo cha mbuye wake komaso ndi malipiro ake pokalowa kumtendere.